1, 2, 3, left. 1, 2, 3, right. 1, 2, 3, left. 1, 2, 3, right. 1, 2, 3, left. 1, 2, 3, left. 1, 2, 3.